Whātakautau tēnei mahinga toi e iri ana i te mata o tēnei toka i Taupō. He mahinga toi rongonui, engari hei tā te ringa toi nāna i mahi, ka ari i pērā rawa te kaha o te whakaaro nui o te marea ki tāna mahi i ngā wā o mua. Kia hatia, kua rereke i nāianei. Ā, hei tā Matahi Brightwell, ko te tino kaupapa i otia i āia tēnei mahi toi nei, ko te aroha nui.
He taonga mō tātou.
Te mata o Ngātoroirangi, he whakatinana o Hāki.
One thing on my mind is to create a beautiful work of art in memory of my grandmother, because I lost her that year, August that year, lost her. So then I was more motivated to fulfill her wishes.
Kua whātekautau i te whaonga o tēnei kanohi tupuna ki te ngākau o Taupō nui Ātia, ka hoki ngā mahara o te ringa toi a Matahi Brightwell.
Even though I had a hard time, I'm grateful I was given this opportunity.
Ki hai te katoa i whakaae.
E ngā kraua me ngā kuia i roto te hui huinga mō ngā morai katoa o Ngāti Tūwhare toa. E rongo au ngā kōrero o te rā kraua nei, kāre e tautoko te kaupapa toi whakairo.
Engari hāngai puana a Brightwell ki tana kaupapa.
If they had locked me up, let me out of jail, I'd go straight back. And I was looking at that in the day. Not even a Force 5 hurricane would have stopped me.
Ahakoa e kē ana a waho i rongo a roto i te mamae. Ka whakatau a Brightwell kia puranga kanohi o tōna tipuna.
I didn't want my ancestor to see any more of that prejudice, you know. People might call it colonialism, I just think it's art haters, I suppose.
Hei whakanui i tēnei huringa tau, kua oati a Matahi Brightwell ki te panoni i āna mahi, kia Ngātoro anō ai ngā kanohi o tōna tipuna ki te ao. Hania Douglas, Te Karere.